ndiyakwamkela kumbuzo we-48. Uthini umbuzo we-48? Ukuba u-x squared udityaniswa no-x, yonke loo nto sinika u-42. Mandiyibhale. Uba u-x squared umdibanisa no-x, loo nto isinika u-42. Umbuzo uthini ke? Uthi kwezi zilandelayo u-x ungubani? Kwezi mpendulo sizinikiweyo apha zine. Eyona nto ke sizathi siyenze, sathi sibhale le equation siyilinganise no-0. So yenza njani loo nto? Soba no-x squared umdibanise no-x, thabathe u-42 macala, yonke loo nto ulingana no-0. Masicingeke into yobana amanani amabini xa siwadibanisa azasinika u-1, ukanti loo manani xa siwaphindaphinda omabini azosinika u--42. Le nto ke uba ithi xa siwaphindaphinda azosinika u--42 ithetha into yokokubana elinye lawo li-minus, elinye lawo li-plus. Ngoku ke masijonge ukuba amanani esingawadibanisa asinike u-1, siwaphindaphinda asinike u--42 ngawaphi. Siyaqala phela into yokubana u-6 no-7. Xa uphindaphinda u-6 ngo-7 uzawuthi ufumane u-42. Kanti xa udibanisa, xa uthabatha u-6 ku-7 uzawuthi ufumane u-+1. Isichazela loo nto ukuba u-7 nguye lo ongu-plus, ukanti u-6 u-minus. Masiyibhale le nto ndithetha ngayo. Sizawuba no-x umdibanise no-7, yonke loo nto iphindaphinda ngo-x uthabathe u-6 ilingana no-0. Xa uyijonga ke u-7 umphindaphinde ngo--6 usinika u--42. U-7 uthabathe u-6 kuye uza kunika u-1, u-+1. Le nto ke ungambona lo 1 nanku ecaleni kuka-x akabekwanga nje. Masithi siyijonge le nto. Le nto ndiyithethayo ayiyonto nje esuka emoyeni, kuba kaloku xa uyiphindaphinda le nto iza kunika le nto ingasentla. Xa uphindaphinda u-7 ngo-x, uphinde uphindaphinde u-x ngo--6 baza kunika u-1x. Ukanti yena u-x squared ufumaneka xa uphindaphinda u-x ngo-x. U--42 uphindaphinda u-7 ngo--6. Ngoku ke xa sinezibiyeli ezimbini siyayazi mos yonke loo nto xa ilingana no-0, siyayazi uba enye yazo okanye zombini zilingana no-0. Masibeke enye, x plus 7 ulingana no-0, loo nto iza kuthi isinike u-x olingana no--7. Okanye u-x uthabathe u-6 ulingana no-0, u-x ulingana no-6 xa umdibanisa amacala omabini. Ngoku ke siyabona uba nantsi impendulo le yokuqala ngu-A, u-x ulingana no--7. Umbuzo olandelayo uthini ke? Umbuzo 49 uthi leliphi inani silidibanise macala omabini ale equation xa sikompyutha i-square. Siyayazi ke into yobana xa sikompyutha i-square sifuna eli cala lingase-left libe yi-perfect square. Ndithetha ukuthini ke xa ndithi perfect square? Ndithetha le nto uba ndino-x umdibanise no-a squared, le nto ilingana no-x umdibanise no-a, yonke loo nto iphindaphinde ngo-x umdibanise no-a uyasinika u-x squared. U-x xa umphindaphinda ngo-a uzawuba ngu-x a. Xa uphindaphinda lona u-a ngalo x izasinika u-a umphindaphinde ngo-x. Xa uphindaphinda u-a no-a uzokunika u-a squared. Le nto ilingana nantoni? Ilingana no-x squared sino-ax ababini plus 2ax umdibanise no-a squared. Eyona nto siyifunayo, sifuna eli cala lingasekunene lime ngolu hlobo, kuba kaloku siyayibona le nto uba isinika ntoni i-perfect square xa siyibeka phaa kwela cala lisekuqaleni. Masijonge ke le sinayo uba sino-x squared uthabathe u-8x, yonke loo nto ilingana no-5. Ndishiye ke isithuba apho kwenzela uba ndizokwazi ubana ndiyidibanise le nto sithi sifuna elinani sifuna ukudibanisa macala omabini. Ngokuba uyayicingisisa le nto, xa ujonge le sibeke pha iza kufumaneka kanjani lanto lo 2ax kufuneka athini uyi divide lento ngo 2 ube soyiphinda phinda kwangayo elonani uzolufumana ukuze ufumane u a squared apha ke sinabani sino minus 8x u a angangubani u a uzoba ngu minus 4 kuba kalo xa uphinda phinda u minus 4 ngo 2 uzofumana bani u minus 8 uphinda phinde u 4 ngo 4 uza kunika u 16 simbeke phangu lo 16 sombeka macala omabini equation kuba kaloku into esiyenze macala siyayenza into esiyenze ngapha siyayenza nakwelinye icala ngoku lento ndiyaqonda noba uyayibona ba lento i-perfect square oluphi uhlobo xa sidibanisa u minus 4 kabini uzosinika u minus 8 ukanti xa simphinda phinda ngo minus 4 uzasinika u plus 16 masimbeke x uthabathe u 4 squared yonke lonto ilingana no 25 didibanise nje u 5 u 16 no 5 uzathi uyikhumbule kuba yeyona ndlela isetyenziswayo xa uthi wenza ntoni ukompyutha yesquare ujonga eli nani lisecaleni kuka-x ulidivayide ngo-2 okanye ulahlulahlule ngo-2 uphinde uliphindaphinde kwangalo ulidibanise macala ngoku ke masiphendule umbuzo leliphi inani ezathi silidibanise macala ngu-16 nantsi ke yona nto ibibuzwa iyafana ke nento bama bekuthiwa solve okanye sombulula le equation ngokuthini ngokusebenzisa ukompyutha isquare besizoyenza ngolu hlobo sithi x uthabathe u 4 lingana no plus okanye minus 5 le nto ke isinika le nto ux uzoba ngu 9 xa udibanisa u 4 kwaye uzoba ngu minus 1 xa uthabatha u 4 kodwa ke asiyibuzwanga loo nto masiphendule umbuzo sesiwuphendule umbuzo esiwubuziweyo masiye kumbuzo olandelayo uthini ke umbuzo olandelayo umbuzo we-50 ndizathi ndiwubeke apha ke umbuzo we-50 ukwenzela uba uzowubona mandiwubeke ndiza kubeka no-51 kwakule ndawo inye sisebenze ngayo ndiyathemba ubalindele nangoku umbuzo we-50 nombuzo we-51 zithini izisombululo zale equation u-x squared uthabathe u-6x yonke loo nto ilingana no-16 asijongeke eyona nto siyenzayo apha sifuna ukusombulula le equation zinintsi ke nendlela ongayenza ngayo kuba ke sowuziqhelile kodwa ke siyabona uba yi-quadratic equation le eyona nto eyona ndlela ilula yokuyisombulula kukuba sibeke zonke sizise zonke ii-terms kwicala elinye sishiye u-0 kwelinye icala masiyenze ke loo nto sithabathe u-16 macala omabini x squared umdibanise no-6x uthabathe u-16 yonke loo nto ilingana no-0 ngoku ke into elandelayo ukuba ujonge uba le equation ungakwazi na ukuyifactorize ngawapha amanani amabini ozathi xa uwadibanisa akunike u-6 ukanti loo manani xa uwaphindaphinda azothi akunike u-16 siyaqaphela ke into okokubana ukuze sibe nenani elingu-16 sizobe siphindaphinda amanani a-positive neli-negative asinokwazi uba abe negative omabini okanye abe minus omabini ngoku ke ngawaphi loo manani masijongeke uba sino-8 no-2 u-8 xa umphindaphinda ngo-2 usinika u-16 u-8 xa uthabatha u-2 uzosinika u-6 u-x plus 8 nobani no-x minus 2 ngawo la manani siwafunayo kuba kaloku uyaqaphela into yobana u-8 nguye u-6 u plus ngoko ke u 8 ufuneka abe plus ukwenza ba uzothi xa uthabatha u 2 ku 8 ube no 6 akunike u 6 ukanti xa waphinda phinda u 8 no minus 2 bazokunika u minus 16 ngoku ke masithi sibekele ibe lingane no 0 siyenze lonto x ulingana no minus 8 naxa ubeke u x minus 2 alingane no 0 uza kunika u x ongubani u x ulingana x uthabathe u 2 ulingana no 0 lento ndiyithethayo u x ulingana no 2 xa udibanisa u 2 macala omabini ngomphi ithi lento ngomphi inani lika x elenza le bracket ilingane no 0 siyathi sijongeke into yobana ilingana nosi apha ngasentla masidlule umbuzo we 51 uthini ke sino equation engu x squared udibanise u 4x uthabathe u 6 umbuzo uthi uphi kwezi zilapha ngasezantsi eyona equation elungileyo xa sikhompyutha ke i-square silinda sibeka sishiya i-space okanye isithuba apho kwenzela uba sizofaka inani macala omabini masiyenzeke loo nto le nto sizathi siyifake phaa uqale uhlulahlule u-4 ngo-2 uphindaphinde u-2 kabini izasinika bani u-4 loo nto ithi uzodibanisa u-4 macala omabini ngoku into esathi siyenze u-2 xa umdibanisa no-2 ukunika u-4 u-2 xa umphindaphinda ngo-2 ukunika u-4 ngoku ithi loo nto sizoba no-x plus 2 squared yonke loo nto izathi ilingane nobani no-10 kodwa ke andifuni nje wazi loo nto kuphela funeka uyazi uba itheni iphuma ngolo hlobo le nto yonke le nto ilingana nobani ilingana no-10 siyabona ukuba isinika impendulo engubi apha kwezi sizinikwe apha ngasezantsi masenze umzekelo wokugqibela uthini ke umzekelo wokugqibela senze umzekelo we-52 masiwubeke uzawubona umbuzo wefield uthi ukhara usombulula le equation ngokufactorize yeyiphi kwezi zingasezantsi engaba impendulo eright okanye elungileyo sathi siyenzeke le nto ngokuthini ngokuthini ngokukhupha i-common factor siyayibona ukuba likhona inani elifanayo kulamana elingenayo kuwo onke lamanani elingu-5 singathi siyohlulahlule ke yonke le equation nangasekunene ngo-5 sofumana ntoni xa senze loo nto sizoba no-2x squared uthabathe ubani u-5x uthini udibanise kuba kaloku udibanise u-3 kuba kaloku u-15 xa umohlulahlula ngu-5 ukunika u-3 u-25 ukunika u-5 u-10 yena uza kunika u-2 ngoku sino-2x squared apha sikhangela amanani ozoxa waphindaphinda akunike masibhale apha ngasezantsi le nto uzayibona sino-2x squared uthabathe u-5x udibanise u-3 yonke loo nto inika u-0 into endiyenzileyo ndahlulahlule yonke i-equation ngo-5 masijonge ukuba singayenza njani le nto sino-2x squared apha ekuqaleni ngoku siyathi siyibone le nto uba sizoba no-2x plus inani endizathi ngu-a sibe no-2x uyiphindaphinde ngo-2x ukuze okanye masiyiphindaphinde ngo-x kuba kaloku sifuna ukuphuma no-2x squared xa siphindaphinda u-2x ngo-x uzawusinika u-2x squared masikhangele ke ngoku la manani engu-a elinye ndizothi lingu-b eli nani plus u x umdibanise nelinani endithi ngu-b. Masiphinda phindele yonke le nto sizobona uba siphuma nantoni. Sizoba no 2x squared lo simfunayo. U 2x xa umphinda phinda ngu-b uzosinika u 2bx, kanti yena u a xa umphinda phinda ngu-x uzokunika u ax. U a umphinda phinde ngu-b uzokunika u ab. Masijonge ukuba sizofumana ntoni apho kule equation. Sifuna ntoni? Sizathi sibeke u plus, sithi 2b plus u a, sibeke u x ngaphandle kuba uyafana, plus u ab sizoba no 2x squared apha. Ngoku sizathi sikhangeleke ngoku kuba u a ungubani no b ungubani. U 2b plus u a, eli nani funeka lisinike u minus 5, ukanti eli funeka lisinike u 3 xa uphinda-phinda la manani naxa udibanisa la. Masikhangeleke siyabona into yobana sino plus 3. Xa siphinda-phinda amanani amabini azosinika u plus, anga minus omabini, ukanti angathini angaba plus omabini. Kanti u minus 5 yena uzophuma xa usithi u 2 umphinda-phinde ngo-b umdibanise no a, mabakunike into e minus. Ngoku uba la manani omabini a negative okanye a minus, singathi siyifumane u minus 5 kuba kaloku xa sidibanisa apho sichazela into yokubana funeka sibe nento engu minus 5. Masikhangeleke xa sidibanisa u minus, xa siphinda-phinda u minus 3 no minus 1, siyayibona loo nto uba uzosinika u plus 3. Uba u-b ungu-1 o minus, u-a yena ungu-minus 3. Siyabona uba u-2 xa umphinda-phinda ngu-minus 1 uzoba ngu-minus 2. Uthabathe u-minus 3, loo nto iza kunika u-minus 5. Loo nto isichazela into yobana u-b ungu-minus 1 ukanti u-a yena ungu-minus 3. Asikawuphenduli ke umbuzo. Ithini ke umbuzo? Sathi endaweni ka-a sibeke u minus 3, endaweni ka-b sibeke u minus 1. Sino 2x minus 3, sibe no x plus b, siyamazi u-b uba ungu minus 1. Yonke loo nto isinika ntoni? I-factorization yethu esiyifunayo. Sino 2x minus 3, nanza ingudi. Ndiyabulela, enkosi, ndiza kubona kwivideo elandelayo.